ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bufatikanije n'ikigo kijejwe ihindagurika ry'ibihe ijebu mu mfunyafunyo batunganije inama kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya mbere ukwezi kw'icenda. Muri iyo nama umuyobozi mukuru wa ijebu Deogratias Babonwa nayo aba yamenyesheje igihe imvura izotasurira mu burere bumwe bumwe bugize igihugu.
Bisa neza ko twimirije kuronga imvura, iyo mvura tukazoyironga duhereye muri kuno kwezi dutanga uyu munsi. Ariko rero iyo mvura ntizoba ntizotangurira igihe kimwe muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Hariho intara Kama zimwe zimwe izotangura kugwa mu minsi ya mbere, hanyuma ico ni igice gitoyi. No kuvuga turiteze imvura izotasura hagati y'igice cya kabiri cy'ukwezi kwa Myandagaro, no kuvuga hagati y'itariki cumi n'itariki mirongo ibiri. Ako gace ni agace gaherereye ku Kibira mu ntara Kama ya Mugamba na Buyenzi, no kuvuga mu Kayanza no mu Cibitoki, ahantu urubibe n'igihugu cy'u Rwanda. Itariki kuva itariki mirongo ibiri z'ukwezi Myandagaro gushika mirongo itatu, murazi ko muri meteoroloji dukoresha icyo bita mu Gifaransa dekade, muri Nyakanga imvura murandunga imvura izoba yatasuye ku gice kinini cy'u Burundi. Hanyuma kuva izo tariki gushika hagati mu kwezi kwa Gitugutu imvura izoba yatasuye mu bindi bice bizoba bisigaye. Ni ukuvuga rero ni ku byamye imvura ntiyamye itasurira rimwe ku gihugu cyose cy'u Burundi, ni nacyo gituma izo ntara mwumva bazihaye amazina kenshi ajyanye n'ingene ibihe bimeze. Hanyuma ikindi nabamenyesha ni uko iyi mvura yatasuye haragiye itanga imico, si tuvuga ngo iraciriritse. Ibitanze imico yo kwitegurira ikindi kiringo cy'uburimyi, ni ukuvuga ibitanze imico yo kwimura hanyuma no gutegura impeshi. Aho rero ni mu ntango z'ukwezi kwa mbere, mu Gifaransa babyita petite saison seche, niho iyo mvura izoba yatanze imico hanyuma abarimyi bagaheza rero bakitegurira ikindi gice gikurikira.
Clement Kumasabo yaserukiye ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yahanuye abarimyi kudashoka basohora imbuto zabo mu kuzimu, ahubwo nyabuna barindire imvura itangure itasure neza.
Rero twabibonye batwetse neza yuko kuva amatariki cumi hariho uduce tumwe tumwe imvura izoba yamaze kugwa yamaze gutasura. Baratubwira bati kandi kuva itariki mirongo ibiri gushika mu ntango z'ukwezi kw'icumi hari igice kinini imvura izoba yamaze gutasura neza, atariko no mu nyuma hariho utundi duce tuzaba dusigaye imvura nayo izoba itasura. Ibi rero ikintu cya mbere tugomba gushikiriza abari kuratukomeza ni uko abarimyi bwa mbere na mbere ubu kama tukabatira ni uko batoresha bihutira gusohora imbuto ubu ntiharakira. Hanyuma imvura imaze kuboneka neza ko amaze gutasura mu turere tumwe kamusha neza, abarimyi bashobora gutasura bashobora guteragira imbuto zabo nta kibazo. Ariko tukabwira yuko abarimyi badashobora guteranira kuko ngo twayibonye hirya no hino mengi itandukanye bose bati imvura ntizotasubira rimwe kandi birumvikana yuko badashobora gutera rimwe. Hanyuma ku bijanye n'ibitegwa, ibitegwa twabwira yuko ibitegwa bimwe dusanzwe tumenyereye tubisunze mu burere busanzwe ibitegwa birimamo, kandi bisunze n'igihe ivyo bitegwa bishobora guterwa hama bikimbuka. Ibi rero icyo gikorwa tugiye gukora nibaza ko rero ahubwo tugiye kwira umushikiranganji nkuko twabatubwira ko tumaze kubwira kenshi kugira ngo bishobotse dushobore kugira ikiganiro ciyaguye yateye umwanya muto kugira ngo dushobore kugira icyo dushikiriza mu kiganiro ciyaguye n'amenyeshamakuru hama kandi n'abarimyi vyerekeye cyane cyane nabo nyashe kubona n'akatoko kubaza kugira ngo nabo nyage baro mu muco
mwomenya ko ikirere uyu mwaka cifashe neza ugereranije n'indi myaka iheze.